io cura.
Cause I know that That's good. All right, y'all can turn it off now.
Oh,
Thank you.
Nice. na lang niya pang something in pag
Pero sa mga 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 sa m